Sanbonani, sanbonani, sanbonani bafowethu. Ngiyabingelela bodadewethu nabafowethu. Umhlaba wonke inkosi yami eMpumalanga, eNyakatho, eNingizimu eZansi. Ngiyabingelela bafowethu ngithi uNkulunkulu anibusise nabo bonke abantu abangisaphothayo bafowethu. Ngithema kabe ngihleli phansi ngathi namhlanje ngicela ukusiza umuntu onezitha noma umuntu olandelwa kabi ngabantu kodwa ukuthola ukuthi akawonila ayikho into ayaziyo. Mangabe unezitha isikhathi esiningi kunama sign ayenzakalayo emzimbeni. Umuntu nomuntu uba nama sign aba nawo. Kungenzeka uphupha kabi, kungenzeka uba novalo olungapheli, kunovalo olukushayayo, kungenzeka uzizwe saba. Kodwa ungazi ukuthi usabani unefeeling awufili kahle umzimba wakho uyakushiya uyesaba nje kukhona ufila ngathi kukhona into ezokwenzeka kuwe nakho kumkhulu angakwazi ukuthi akusize ngakho ngicela bese uyafona uzokwazi ukubhalisa igama lakho bese ngakusasa Friday umkhulu uzobe khuleka ke ngalesikhathi mangabe sikhuleka uma wena sewubhalisile igama lakho uzobe sengunika ke imthandazo ukuthi hambe efuna inani nani bese sizohlangana ke Friday sikhulekeke ngizokuchazela ukuthi sikhuleka nini Friday bese uyafona ukuthi mkhulu sengiyithola lezi zinto othe uyayifuna ngizokwazi ukukusiza kakhulu manga bunezitha kakhulu ulandelwa siyakhuleka ke umkhulu uzobe khuleka ke Friday sikwazi ukuthi ngikusize kule nkinga osukubhekane nayo ngiyabonga kakhulu bafowethu nabo bonke abantu abanenkinga bafowethu ngicela ukuthi uNkulunkulu anibusise nithandaze ningakhohlwa ukukhuleka bafowethu siyazi ukuthi sonke sithembele kakhulu kulabo bantu esithembele kubo kodwa ningakhohlwa la ukuthi uyithandazeleke ugcina uthuka nawe kubalekile kakhulu ukuthi uthandaze bese uthola ulwazi angeke sifichithe kakhulu ulwazi kakhulu ku social media kodwa wena fona umkhulu uzokwazi ukukusiza ngizokuthuma mina ukuthi hambe ufuna inani nani kulabo abanama chemistry uthola ukuthi kunazo lezo zinto engisuka ngifunaka ngizokwazi ukukusiza kule nkingo sokubhekana nayo ngiyabonga kakhulu bafowethu ngithi uNkulunkulu anibusise nesupportene ningakhohlwa ukuthi mangabe ungena noma sikhuleka uphatha amazi ngeglass kodwa ngokuhlukile ngoba ngithi ngikhulekela abantu abanezitha kakhulu mangabe kukhona izitha ezikulandelayo ngeke siwaphatheke amazi ngeglass ke ngoba kukhona esizobe sikwenza ngizokuchazela ukuthi hambe efuna inani nani ukwazi ukwenza leyo nto lena sizokwazi ukuvaleka izitha ke lapho ke uzobuya umboke futhi umbambe isandla ngiyabonga kakhulu ngithi uNkulunkulu anibusise. God bless you. Ngithanda nonke bafowethu. Amen.